abuyisani ubandlululo. Indlela zilungisiwe kepha makufika isikhathi samavoti ama-ID kumele sihlale siwalungisile. Wena uhulumeni ungubhubhu kabhejane uqamba mangakwena insakavukelwa umchilo wesidwaba. Mina nisabumbananga nihlangene phezulu phansi ngamahehe. Okuhlula amadoda kuyabikwa nawe mongameli khuluma iqiniso. Le situlo hleli kusona siyijoka kwena ngoba kuba sikusinde ubungeke ubalekela abafelokazi basemarikani abadinga iy'mpendulo ngokufa kwabayeni babo abafa belela ukukhushulela iholo ukuze bakwazi ukondla kahle imindeni yabo. Asisizwe asisizwe. Buyisani ubandlululo. Indlela zilungisiwe kepha makufika isikhathi samavoti ama-ID kumele sihlale siwalungisile. Wena uhulumeni ungubhubhu kabhejane uqamba mangakwena insakavukelwa umchilo wesidwaba. Mina nisabumbananga nihlangene phezulu phansi ngamahehe. Okuhlula amadoda kuyabikwa nawe mongameli khuluma iqiniso. Le situlo hleli kusona siyijoka kwena ngoba kuba sikusinde ungeke ubalekela abafelokazi basemarikani abadinga impendulo ngokufa kwabayeni babo abafa belela ukukhushulela iholo ukuze bakwazi ukondla kahle imindeni yabo. Sikhele iminyaka eyishumi kufa abasebenzi abayishumi babo abalandelanga abanye.
Bafethu, siya ngibasikele nambona wenzani la? Ayi angeke, ya producer Tamani. Bafethu, nihlale ni ready ne kunenkondlo engiyikhiphayo end of this month ngo October. Isihloko sayo sithi buyisana ubandlululo. So this is just a teaser. So ayi, ziyakha. Danko, thank you.